Yes, Unjani lo, Unjani, the comedian, abamthanda kakhulu, abamazi Unjani, bathi ngumuntu kaZinhle KwaAiMan. Abanye abaninzi bathi nguchomi kabethusile kodwa mna ndithi ndinguchomi wenu ndinithanda nonke bendilapha ke ekunjani bethunana siyacela ni support neba support bayafumaneka kuzo zonke ko Facebook, TikTok, YouTube ndibalantoni zonke izinto zonke platforms bayafumana siyacela ni ba support ni like nenze yonke into eyenziwayo enkosi.
The city of Quebeca brings you Kunjani Podcast.
Aizani, Mzwanele Quebeca in Tontani, Namani, Jani Abulisa Pakunjani. How we gonna grow if we ignore
our cake?
How we gonna know the death of Biko and Pisai?
Waterways.
Beko Namasiko or Ganjani. Uvuyo Zenge Beko, no Mubele, no Matwani, no Mfulo Tazimeko. Uzu Sia, Wenzwanjani. We vibe is no Nene, no Miss Pi. Kunjani.
Good evening and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Luvuyo Ventful Kukukunebula Masatum Fondwaha. Who's Tonga Star to wet Dani? Gomlunjum Fondinanda by Landwa, Kutwabon about him comas suka. Batuka, Namasat. Namsanja gay Kunjani Podcast. Eh, Madras, Petrini. And you sang a lag up and anim fundini, in daughter. And lang what been in Tatune is a pastor, is a comedian, and our MC, and I actor, a musician. Hey, the list is endless. Scoring some more than I'm trying to see Gandhi, snow color pants and eyes, mogul has been umas, a kumbi, balandil bak, a bambona. I may have understand, maybe this is an opportunity episode to get to understand the guy. Ladies and gents, please welcome Unjani, the comedian.
Yes.
Ah, man. Yes, the voice yako. Ngalunga rito.
Ne.
Yes, what is that?
Yes,
the voice yako. Ngalunga rito.
Ah, man.
Sometimes kangle pa ako mi panga.
Ah, empire.
Sita kaseko. Sita.
Ada kaseko balatata. So di gai pa.
Ne pa man daw ne.
Agaseko unda pepe ngondo. So we have no jaga ten gajun dan saru dan. Ati di gai sa.
Kwa kalo, lo di nene picture le mi panga yako. Ngai si mama yun si zipine tse.
Eh, kwa
kalo. Utkwa uteto ekwa nes kezwa nusfaga yego sentence yako.
Umzekelo ke manje maxesha mhlambi kuthiwe mandiyo emswa umthandazo uswelekiwe
sure
okanye into mandiyo emsi sifihlo kubekho aba bantu ndi uye ukuthi umama usithethe sentontoni masiwathetha ndimnike imike uba makathe mfumanise uba lo mntu uthetha into ende ndimapha ecala kwakhe ndisuke ndituje ndilibali uba ndindozele lapha ecala kwakhe ndibilithi. Abantu babukele mina basambuzi. Yule kutwa ulelo MC. Ndizanga yeku theta mntu.
So
yes, yeah.
No, first of all I must say welcome to Kabeha because I know you don't know here, you know.
Ngoba lapha mntendane. Ininzi into yami.
So
ndingaphela ndiphela otherwise ndingazazi bandikwa mina. Because ndikhulela kucendane kucendane xa ungalandelela akho nto indibanisa nocendane ngumzi kamakazi so umama wayo ndityala kucendane emzini kamakazi and then ndafothwa yi-ID phale fani kadaniswa ayo yam yeyasemzini kamakazi emangqosinini so naxa benxelile bayakwazi undigoduza ukuthi awungwalapha ke. Wait,
Then and akhulela pha ngayo khulela emuntu but ukumka kwami wena bhuti kucendane umama waye wafumana isoga kwindawo kuthiwa kuseqombolo wayo bana lo muntu phandi semncinci then ndinaxana 10 umama waye ligqirha wadliswa ndisibayithu ekhaya ngumbrother wamamdala nam wadliswa into emona yamagqirha kwafumanise kwasiwe egcuwa esibhedlele egcuwa kathiwa le poison ironga ayizukwazi ukhutshwa wasiwe emonti ehamba nerekxa ndashiywa ndedwa ndina 10 years phezu komfula waseqombolo ebusuku kukhanya intini phaa izilight intini ndihleli phe ndina 10 years kwafumanise kuba lo stepfather wam makafune ngenxa yoba akazukwazi umshiya phaa esibhedlele makafuni igali lorenta eziphunzana wawushiya igalilo wawufuna igali lorenta xa ephuma esibhedlele umama akaphuma ezemntaneni wakhe baphuma uye eziphunzane endodeni mma ndihlala phezu komfula imizi na-10 years imizi ndiye xa ndibuya esikolweni ndiyaziyela esikolweni akho mntu undithumile esikolweni xa ndibuya esikolweni ndihambe ndiyohlala komnye umzi kwakuthiwa kukulozolani ithink ozolani bazayibukela le ndiyokulonodrink enqile mntu wakuthiwa
kusenqileniklonodrink
intombazana okuthiwa kunodrinkyabo xa ndibuya esikolweni ndihambe ndephaa ndiyolinda ukuba kuphakwe phaa ndiyihlala ndiyilo ncenke ecilinde kude kuphakwe kude kuphakwe kuthiwa ndilambe uthixo khandityi imini yonke then apho kuphakwe khona kuphakwe kumbombozela uba okusalayo ndizawutya qha utya kwam kutsho egodundi ndiyolala ndedwa phezu komfula laa ndlu yasendlini yeyodwa phezu komfula xa ndilambe imini ndingazukwazi uyolinda kuloo buzolane ndiyahlala ngasesitophini ndiyolinda ibhasi eyayimke nomama ndihlale phaa ndilinde uba inobuyeza kule bhasi yesibini idlule ibhasi ntoba hayi inobuyeza kule la maxolo eorenji alahlwa ngabantu phaa enqileni thathe la uwobona amaxolo eorenji xa sebethwe zimvula abethwa lilanga oma athi uxa watya ngathi anandawo emuncu ndiwatyela isophoro ndiwatyela uba ndityela uhluthi la maxolo alahlwa ngabantu wabambe ndiwathi ndizulise ndijongajonga abantu bekandiyadlala ndiwatyela indlala esikolweni omisi baseqombolo babeyazi uba laa mntana kanabani ushiywe yedwa akho nomisi owandicholayo akho nomama umntu ongumama welali owandicholayo agcina umntana one-10 years kwakhe oziyele esikolweni engahlambanga aziyele esikolweni akhangatye iibhlukhwe eziqaphukile uhamba ngeenyawo ebusika yeyibo ndityala amaxolo eorenji kwanyanzeleka bhuti uba mandiyobumbona ezigadini iigadi zabantu xa zilinyiwe biba ndim umntu ozaziyo uba zivuthiwe pho ndizayoba laa mbona ndipheke ibhaqolo ndilale ndityile amakhaphetshu wezigadi ndiwadifike ndingene ndibhuncule akwabikho nomnye umntu owandisizelayo so into ibindinceda zandishiywe kuthiwe kuyabuya kule nyanga izayo kwahlalwa emonti mna ndashiyeka ndedwa
phaa
ndine-10 years yayibo 10 years ndincedwe kuba kubekho abakhwetha yebo ndiyoba linqalati laloo mntu uze kuthiwe ndiyakufumana ukutya yebo ndiyohla isikolo ndaendapha ndishiyeka because of kalo akekho umntu ondilandelelayo nalaa nto yamakhwenkwe umasuke isikolo kudala bulandwa xa ungaye esikolweni yebo bayayazi imeko yam so akho nto bazandilandela yona so ndihambe ndiyohlala ebakhwetheni ndibe linqalathi laloo mfo ukhoyo ndibeno ndadliswa maqala ebakhwetheni ukuze kube kanti ndiyaphinda ndidibana nomama ndidliswa kulo mzi ndinqalatha lakuwo ngamarhewu ndajuqwa sisisu into engapheli kwanyanzela mandithathwe iambulensi indisesibhedlele lo mntana uhlala phi hlale umazali wakwasemonti ndasi wangabantu mudzandothandwa ngabazali babo. Bothu ngabazali ndingena mna uqala kwami ngifike emuntu. Xa ndifike emuntu buthi ndifika kubutyobo belife nala. Yebo. I think this call man is here yo but this call is here ndiphako because ndaye ndaxa na 12 13 ndas ndasicela isikolo ngokwami endlini ngicela ndinise esikolweni yebo kwahumanje ngondiye esikolweni ndiyozibhalisa esigela ngondiyozibhalisa ndacela omnye umuntu ongumeza hayi kandibhalise esikolweni mandise xa ndifika phaa libekubuzwa phaa ideyithi yakho yozalwa hey ndiyamazi unyaka ngo-84 ideyithi yozala ndiyazi yebo futhi kwakuzidinqa kwakuthiwe yintona buza kumekwamenzeka mandibuye ebhenki ndiyobuza mama yithini ideyithi ngokwezalwa athi mama hayi kwakubanda mntanam andani sayazi kwatithi kwakubanda mntanam ndakhetha la 10 kajuni ndaye esikolweni xa ndifika esikolweni ubhalwa ebhodini andisaboni kwanto ibhalwayo andanoba ndikhonfyuzeke phi xa bekutheni kuba ngathi hayi ndaye kumakati hayi mama mna ndisaboni kwanto ibhalwayo ndisava kwanto ithetha esikolweni kanti bendibrayithi kanjani esikolweni then ndabe kanti ndiyahlala phaa ndayeka kwa-standard 2 liqaba lokugqibela ubani hayi kwa-standard 2 ndayeka isikolo ndahlala phantsi ekube ndihlala phantsi ndiqhubeka azondibuza ndiyaqhubeka le ndiyadeda andifuna ulile
manokwangoku ne ndijonge lo mntana una 10 years omnye umntana ebenothi xa ikulameko akhale ayokhalela abamelwana asizele but ndijonge le hustler ina 10 year old
10 yebo
noba ke ihustlisha mhlawumbi ngobimi mbona kodwa izama ukuphila ukhangela indlela yokuphila uyacinga lo mntana and then ekule meko again lo mntana akayiye kuya esikolweni
yes
abuyele endlini so ingaba kanti kwenzekile uba ube kanti khangukwazi uye esikolweni ugqithele kuphela kwa-standard 2 kodwa ingqondo yemveli ikhona
I think ndancedwa yiloo ngqondo yemveli noba ndibe ngumntu ofostayo because after isikolo ndisiyekile apha endlini heyi abukho kutya pha heyi
kuyalanjwasemonti
ngeu uba imali ifikile apha endlini ayi senditsho uba ndiyaxolisa uba ndithethe ngengandam ngomzali wam but umzali wam ndiyamthanda because uzange andilahle like into baphise ngam alaa nto andiqhomfe esiswini because utatam wandiphika yebo eso sitori hlawumbi ndizasithetha phambili phambi nandawo yebo zange alaa nto andifuni uthe but kwakuselwa kakhulu so uthi xa efumene imali ebenento imtsalela etywaleni ukwenza bakhodrosala imali ibikhona then ndatsheka le meko yalapha endlini eyi ngondikhula irong ndava kuthiwa kukho indawo kuthiwa kuwagqudu ndaya kwagqudu ndiyele izwitsi ngokuthiwa kukho izwitsi ezibakhona pha ezaa zwitsi zakwawilson zindala amazwitsi iswiti iwilson nithintona
bebhakakuthiwa ngusixakamlomo
ya so zezi zifumanise uba azizusithengiswa ziyathathwa ne ziyolahlwa phaa kwagqudu ewyayiseparkside loo ndawo emonti
sibethwe nangeeamirezithengisela
amaqhekeza botshelele so ndi kodwa yayifika
ngoloziewe
so laa traki ngoku kwatsho hayi yafika ndiqomalike siye nezitsini fike nyhani fumanise sobuya nazo ijoki neentoni kuyagqidwana ke kakufika kukhala amakhwela kakufika laa traki kuya kwezizitsi zodwa kwezaxakamlomo then mna njebakugxidala phaa ndajonga ndandoti eyi angamakhaphetshu zitamata ziinto ezidingwa endlini ezi mabagxidana ngezazinto but I think ndidingela makhaphetshu mba yebo ngengoyeji yam seyiya koo-14 ke ngoku seyikhula ke ngoku seyiya koo-14 15 funee ndihaba ndigidele endlini ngoku thathe ingxowa faka amakhaphetshu phaa iitumata eziba matswere abolileyo zonke ezaa zinto ndizibeke egxini xa kuhanjwa ngeparkside sise sizawuphakwa because ndinasihlala phi elokishini funee sizawudlula eparkside sizawuphakwa izwitsi ngala makalati then xa ezasiphaka esimisa mna azawufika ndinekhaphetshu awazulicuta because libolile linento ezimnyama uthi izwithi ke kwabanye mina ndiphethento zawufika nazo ekhaya kubazibuli xa sifika endlini umama uyazithatha uya ukhazula asuse ezindawo zibolile azilahle kude ikhapheji linayo indawo engabolanga yabo ayifaka nzitomato bamama apheke jabulile ndichophile ndimbukele xa pheka xa phaka umama ezisa okukutya ngqoma thixo ndikugidwe ndim kandindincumile baye xa sityayo apha baunomakhulu babam betya okutya kuzanywe ndim ngqoma kukumnandi kum then kukho indawo elapha ko-17 ekusayidwa kuyo xa umntu ebuya etawun kuthiwe ndicela ukuphathisa uthathe za 12 koma ayinoba yayiseyi 50 cents 1 rand ngelo xesha yabo kawulayishe entloko 2 or 3 fumana la 3 rand yayisenza lukhulu ngelaa xesha layishe zibe mbini bentathu from up uya kobanibandi uyayibo and funeka uyofika ngapha mhlawumbi kukho neplastiko ibambileya lo bama iiteksi zazingangeni elokishini ngelaa xesha ufumane laa mali ndizawuthenga into eziya endlini fikwe endlini kutyiwe uyabo ndeni ndidlale uspin ngamanye amaxesha ndidlale idice ngamanye amaxesha ndiicuthwe ngootsotsi ndibethwe ngamanye amaxesha umkhulu wam ndingayoxela kuye because andifuni iighosti zam zilwe nguye aphele bethwa ngabantu ababethama mna ubethwa kwam esitratweni bendikunyamezela uxuthela kwam izinto ndinyamezela ndithule ndingaxeli emntwini ndigida that's why umamam wahlukumezeka xa ndingena ebuseleni xa ndingena ebutsotsini because ithemba lakhe lalikhulu uzikonde wayendithanda ukodlula umamam hayi
because kaloku ubona lo mntana unale ngqondo yothi emncinci
es
kodwa athi xa pha esitratweni embingilisha nabanye abantwana abe nengqondo yoba funa ndigide le ndlini
gide le ndlini
ekla age
yes so yayamlimaza but and ke mina into eyandingenisa ebutsotsini kokwakuhluthelwa nokwakubuya gida ucutha into uba uyosayida kukho imali masibe sisifaka apha siqhaqapha siyifaka kule ndawo kuthi uyaziwe nekona igujululwa yonke uyayibo then ndaqonga eyi mhlawumbi bandingoluka ndiye entabeni ndizibe I think andizuphathwa ngolu hlobo ndizawukwazi ugida uyayibo ndikhwaza nalaa nto ithi tawune tawune twamne ufanje uba umntu angakwazi ubala ncam ezatshange because yey ngokukhwela ukukhwela mhlawumbi yi-2 rand neza coins ufunise uba yeyi ngqoma eyi eziteksini ndixabana nodrayiva qho ndibala nzima qhumelayo mandiyeke le nto yeziteksi because eva ndixabana nodrayiva mandizame ngenye indlela fana kona mandizibe mhlawumbi xa ndiyindoda andizuhlukunyezwa ndaziba noba age of 16 ndina-16 years ndangumkhwetha wafeinti umama because akathathi
ntwenizawunxiba
ntoni uzawuthini awufeinti umama ndava ndengumkhwetha uba umama akakho rayithi because uzawundamhlekisa ngabantu yeyibo ndahlala ebakotini mama wagida uba ndibe nayo into onxiba wazama kunale ndoda le ndoda nayo iyandithanda yebo because of ndenza kakuhle endlini yeyibo naye latata andifuna uxoka unyawuza isiduko sakhe I remember ndisotshiswa ebakhwetheni bayabuza ootata amaxhego pha ba ngumni ke ngoku loo nto lo mfana ngabe ngabenye iarea abasazi isitori kubuza kuyo uthaaoba ulokile lam amjamelwa
andinike
ndimisebenzi isiduko vule sakhe yonaijola noba ndiyijamele ndigweta andiyijamele and ha ngunyawuza ndibe ngunyawuza ongamayiye because imhlawumbi izinyanya zikhona uyayibo zizayiqomba lo mntana usemekweni uyayibo if zikhona ezasekhaya zizayiqomba nam ndisemekweni njalo njalo uyayibo ya so wandibisa nyawo ndiyanyawuza ke namhlanje ndojiswa so ebengumntu that ebendikhathalela because of I remember go look at the equally assembly. Look at him for Guam, he trongo, he said the trongo in Capulion. Take I puma, puma send in daughter. Cabo look at layers and Zangai boy. Was Lea, I came bet. Hey, guess bet is the father game. Beck up trong. Then can't cut all. But him near me to Nabasan. Babazo, Bazo, Puma, Uma Muki, young Muki, Timan Omsle, or for Bazo because of Umdana by a mass, Umdana,
right,
or tent him. So in that candy figure, Bukwa Lane, I'm not going to be cooler now. Our tiput.
Yeah, my dot.
Oh, I don't look at
16 years.
Hey, in Quasa and one of the other boy, hey, man, man. Yes, I'll see the put away. Sakas, I'll trip my coaching, no matter. Yeah, ngubele wele uyaluma kungathiwa bhuti indoda.
Ba uba.
Uyayibona luma la gama. Hey, hayi nendaya kuyi brasa ba ezingomakhwalaza. Ezasizindala ebrasa endwana zindisa amagama man. Ithini le? Ngathi that trust aqephimela. Krista inamda kamama. Xa ikubize ngegama fake mela. And then basa respect. Asina enye option. Fake mela. Hey, Baba, Wonke umuntu lapha iyasetshwa le mali izapha kum le isetshayo emandenzela intshapo ndashiya yale area le akufike mna ndinama hey yeyimhlungu lo yami because kwakukho ifothe ba ezintwana zezigangsta ezinya sarha asahambi nama sifuthwa lenza kakhulu into ibindenzisa kakhulu indlala sekuyorojwa but kuyorojwa umuntu ulavaye wasweleka. So rest in peace and daughter. Umganda. Uyaziwa because I spoke his punza and zamas. Umganda. Nguye owayekhakwazi uhamba nam. Yebo. Nomnyumfana umtishala ngoku. Kuthiwa ngu-Akhona Gingxane. Uhlala eMdantsane. Unendlungu ngoba waba ngutishala. Waye nje sasiphaka inkunzi. Waqhubekeka nesikolo. Siyophaka. abuya bheke esikolweni shophaka and wayisinde kubanjweni wakho wayisindwa usengu IQ swami nangokwenomzi e right besabe nisando mfonela dimxelela bayinda phansi ukumosha laphansi ukukhupha endlela wathi wakhona ngiyaqala uvumile thethi inyanya lapha la mfawa ye holding esibunzana lo emakhalathini ye holding ndambona e jukebox kokuthiwa kwamdliva ndambona phaa endaqoma ndiyachaza sisitayile salentwana isukuyathi dikise umzansi nomntla yathi Chuck Taylor yathi afro ngombe kanti ayingotsutsu umntana abantu isinxibo
sakhe
ndamthatha ndambona usulife wangena deep singa la mfana sibanjwe ngabahlali sobabini sothathwa ekuseni sobulawa ngabahlali abahlala bathi abahla abantwana siyahlamba noeko lapha siphake inkunzi kuthiwa ababahla abantwana basininga ibhiya abantu sisele kuthiwa nitheni phake inkunzi kubuzwe kakuthi sixolelwe ngabahlali beko kanti uThixo uyayazi baba bantu ngenye imini bazaba sisibane so sisinda I remember ko 15 emdanzana elantukeni esiphunzana sabanjwa abahlali kuthiwa siza kunqunyulwa ingalo kozingalo ezizimoshayo abantwana so siza kuqhawulwa ingalo safaka kwenye igali mana kukhutshwa one by one umntana ayobethwa phasirhobe bethwa abuye bokoboko afake inokhutshwa kwathi gqa amapolisa saqoma sawubanjwa ke ngowe-clist amapolisa abathi abahlala aya sikabafumani sisayobakhangela sijikelwa apha ngelo xesha yebo iplan yabahlali kubamba basiqhawule le nto simosha ngayo then ke ngowamapolisa amka axa ephinde buya kwakhala omnye ubhuti omdala ndisembiza igama ozusaphila and uyakhonza waba esasifunda kuye ubutsotsi yebo uyakhonza kunomzi wakhe khonze zethisi kwakhala yena lapho yo silapha sivalele hapa jamapolisini namapolisa khaba icango sabe kanti siyasinda ekuqhawuleni zanda uthixo wamini kanibuze lidiliwe
no the reason ndikumamele this is a platform for story sharing it's because of ukuthetha kwakho kamandi kubalisa kwakho kamandi uyamameleka and siyalandeleleka kamandi story sakho I'm sure this will be a very interesting episode
yes.
Now into eyenzekayo ke Dani ndiyayazi apha ekungcoleni kwakho mthela ithuphe okanye ndibambile apha ekungcoleni kwakho uba bukokroba ngaphakathi but before we get into that I want to know kulo mntana ukhulayo ehlobo umzobe ngalo atshintsha ngayo uphupha ntoni lithini iphupho lakho ufuna uthini ufuna uyaphi ngeli xesha we might not have isikolo at the time but ngoku ubungula mntana uthandwa yilali watshintsha woyikwa yilali but akho mntu ngenaphupha noba unesikolo ngenoba kanaso what is going through your mind at the time lithini iphupho lakho ufuna ukuzibona ukuthi uyaphi
ngoku
no
Gola
xesha.
Hayo, kalo ngela xesha, kalo umntaka bayo ngela xesha ndigulayo.
Yeah.
Ndizibona nentengi sizibham.
Hey, ipupa li pupa ke pofu.
Wini wona tengi sizibham yabo. Nithengi sizijobisi ngalo ezingakubonke umuntu. Kune bodyguard ezilandela ezindilandelayo. Hey, ipupa lam elo. Cause ndaluza mose lapho upha ndandicinga kuba ndifuna uba lilo because I ndandifuna uba ngudokotela or umntu oza kunceda abantu abahluphekayo into endandikhula ndiyo but ndathi ndobona laa ndlala ngoba yho ndirhala uzibona ndiinto ezinjengoomasimini kuthiwa ngomasimini phaa elokishini yangom into kuthiwa olunga engqombe ndirhala ufana neebrasi eziyazoyikekayo uyayibo Ya, elo phupha bekho endilanto yelaphupha. Lalimaza umzali wami. Umzali wami wade wabhaca wasweleka ebanjwa zizi-stress zinhliziyo zintwendize wothuka kakhulu mama.
Xa esiva ubutshintshi.
Ebuhlungu xa ndizobethwa ngabahlali bebethwa naye. Mama meligqirha so ibiba ngathi xa ndiphuncukile ndiphunculwa nguye ngelo xesha umama bendingasebenzi namayeza akhe mna uyayiqona because kalo ngikusekhaya phansi uzubeliever mayesa kamama endiyama lokhangela omnye umuntu ngifaka ababhanti uyayibo so umama ndiyayazi akayithandi lento nenzathu akana ngeke umuntu ongumzala angathandi
ungakhuthaza lo
athi umntana wami sisigebenga hayi ke mama ebesencila kakhulu endiqomuso senxiliswa kwandimi uyayibo besenxiliswa kwandimi because ayendikhumbula ngisithi kuye mama Jota kufika abahlali bezonithatha apha bezondibetha please zama umuntu ufonela amapolice because amapolice awu 10111 umama mbexe kufika abahlali bezonibetha landele lapha umntana landele lapha emveni umntu wabahlali umntana mhlawumbe uphethe izihlangu ndihamba mhlawumbe ithathwa ebusuku ndihamba nge-BVD uyayibo uphethe izihlangu khanimxolelini umntana umama ndibangenzise isayini ethi mama hayi mani mama uyalandela umntana kwimina ndandiyoxhonywa abahlali kwindawo yase-chicken farm yabona leya into yinto yipicture ngeke isuke kum yiyona picture kungeli xesha ndizama ukuqomba eyi kodwa thixwam le ndlela ndiyithathileyo ayisiyo le yokuphaka inkunzi but ke kufumanise uba xa usousoyikwa into oyicingayo noba ungayishara nabantu azawuthi asuka ufuna ilayini ophinde umoshe uyeqona kwankqonkqoza abahlali ebusuku phaa ngoo-12 igalamuze yilo likatsotsi umnyango awungamazi buphi la wayesaziwa ndim nefemily yam uba umnyango wam so bajikeleza phaa babona mnyango baya kwelaa cala likastepfather nomama ubo kathi wathi utati qha akayazi utati bakukhwaba ngabahlala wathi hamba nako egaleni lakhe bakhangela bawavuka wazawabonisa umnyango bazimele abahlali kuze two ewo kwankqonkqozwa ekubeni benkqonko omnye ngusaluka wam sasikrwalaza kunye efundiswa ndim isidoda uzandibulala usaluka ndandivula ngxibe i-BVD yeyifondini hayi mabesukucela apha phandle manje yintoniingxaki ndiwayivela yebo yeyi zange ndilinde mani athiwa b xa ndithi yeyi akuyonakala apha phandle ndarhuqwa abahlali bavela abahlali ndihambe ndibethwa umama methe chu kwakukho intombi ke ndandinayo yasephumlana kwakuthiwa ngululama nayo ilandela umama apha naloo mntana omntu wadibana nam ndihlambile wacinga uba ndingumntu orayithi amantombi asengxakini wadibana nam ndihlambile ecinga uba ndingumntu kanti ndiyile nto eqona waphela ekhetsha umntana endithanda kanti ndisisigebenga hamba nam ke kuda ndanjiswa ndibethwa kwathi gqa amapolisa amapolisa athi asisekho semsebenzini siyolala kanizamene ufowunela kwathiwa sivunyelwe ngamapolisa siyibulalele nje because edike ukuhlala lo mntu kwavela iqhinga elithi lo mfana makayobula makayoxhonywa masingabe simbetha ngolu hlobo asemxhomeni kwakhangelwa intambo e-chicken farm emonti intambo ayafumaneka kwathi kusakhanga lwaloo ntambo ingafumaneki intambo kwathiwa zikhona ihengari ihengari xa yoluliwe idityaniswe nenye ibande iba intambo bazidibanisa nje kakuhle yafakwa apha kum entanyeni yafakwa apha entanyeni sehla e-chicken farm nali yayihlathe ezantsi laa ndawo olukelwa kulo phaa bazawuyazi sehla xa sifika ngakwenye indawo bawubona umthi omkhulu usekhona laa mntu ndizamandi ubona laa mntu bona laa mntu endizawuxhonywa kuwo usaluka wam ehlabelela baywaze wafa njandini cula mntakamama indisaluka wam I'm so rest in peace uba ndithetha isilungu esihle washona eyiqondo elokuntangam waye wawa nemoto heyi hlabelela umfowethu phaa then sahla abahlali kucula ingoma awufanjandini
Asifika phaya ndibona umthi wesiphingo ulapha. Mhm. Lo mthi ndizawuqhonywa kuwo lo. Into angami nathi yanza unikelwa nje ngale ntambo. Ilento icingo liphethe ngitabisera apha ngemva elenza kunikelwa kulo intangami lijinge. Nanku umthi wesiphingo. Hey, ingathi insomi. Nanku umthi wesiphingo. Naba abantu ndaqomba ngathi uyikhona into ezeBhayibhileni kaSamson. Awawuzibana uya. Lanto nje inamandla. Samson. Samson nathi khandiphi ithuba thithu. Kanti okwalo mzuzu kanti ndali unkulu uva Mose but ndaba nawo umthandazo undiyakucela mandithi kancede nje kule ndaba watsho isilence ngaphakathi kanti because ndandisendizinikele qoma nti okay ndiyacisha but khandiphi ithuba ke ndenza umnyakaza kwehlathini uyayibo heyi xa ndithi okay, now lo mntu uyabona umntu weziphingo uyabamba umntu weziphingo ndaqomba yabo Thixo khandenze ndiyongena ngenhloko phaa kulaa mntu weziphingo lo mthi weziphingo ufukufuku mandigqobhoze ndiyovela ngaphaya ngentloko Thixo ndisamile laa xesha ndisabala ngalaa mthi zisenza iwiliwili zazo ndizawunikela ndaqala ndabamba eli cingo ohlobo
ndalivaselilapha
entanyeni ndaliva uba okay lingaba lilusi kumjita or lithenteni ndothi hayi noko ulibambe jongele kwilikwili yalo mntu ukhwelayo jonga ndalithatha ngoludoncule eli cingo uye esandleni namje ndalidunce ndogqiba xa ndibalekayo ndaya kule ikhwela emthini bekuloo mthi ndaya phaa xa ndifika ndabreaksa ndabanika umqolo ubona ufika ubreaks ubanika umgqobhozo uyayicinga into yoba baza ngo-18 bayakuleka babetheka apha kum bayowangapti nathi ndawe ndiyeko ndibhalele umntu wesiphilo Aya ngo-18 umntu wesiphingo ndathi. Ihlekwana nendiyithethayo ngabanye abantu xa ndiyibalisa. Ndaya xa ndifika, heyi ndiba ngathi mana ndide ndifike kumntu wesiphingo bra. Ndiyahamba phathi, ndihambe muwe pho ndiziphosile. Phatha ndide ndifike bra ndini, sendilindele uhlatywa. Braba, mayide yandihlabe lo mthi akandihlabe umthi. Ndiyahamba bra. But phakathi nendawo ndaphethuka. Yabo xa ndiphethuka. Ehla ngenyawo so caba ngexesha nditsibayo nditsibe kakhulu ndawutsiba ndahamba phezu kwawo mti andahamba apha kuwo ndahamba phezu kwawo hambi ndatsiba ngenye into endingayaziyo then ndatsiba ngondihlayo ndihla ngenyawo ndafika ndathi gqumpe emanzini esizibeni lisekhona ngoku elaa dami ndatshona ndama kangaka ndakhe ndaphefumla ndathi ngaphakathi akekho umntu onokwazi ungena because livalile laa dwala nkosi yam Thixo wam yhu livalile laa dwala phaa livalile akho mntu unongena mna sendingaphaya ndiyabava bathi hayi masimlindeni uzawuphuma ntontontoni masingathi sihamba ntontoni ngoba Thixo wam andinakuzangakuni kaloku ndizawuqubha undiwele bandaqubha ndawela ndawelela ngaphesheya futhi kakuhle bo ndandinxibe i-PVD kakade yebo welela ngaphesheya xa ndifika ngaphesheya hayi ndangena endleleni phaa ehlathini ndabaleka ndisabaleka njalo yinyani uThixo uyayazi le ndithitha yes exactly wayekhona oyini Thixo
wam
sahamba xa ndithi kwathiwa intsini ehlathini kwathi intsini qombeni abantu sebefikile khona bashiya ngapha sebezothini ngokwapha yebo ndisajonge loo nto kwafa ii-joins ezi kwafa ezi ndawo ndawa ndakuqaa ngamadolo ndaphelelwa zezwingqo o yakhona ingqondo ethi kaloku sehlathina sithunzela mane nto zihlekayo so that's why ndifa kwanyanzeleka ndirhubuluze ndarhubuluze ndade ndagqitha kwezi nto zihlekayo iingqondo zemka yakambe ndandicimba inoba zinawuphinda zibuye zemka ingqondo ndalibala uba bendileqwa ndabuya back
ey
bra ndabuya back egoduka kanti bemeka ingqondo ngondibalekayo ngqo ndibalekela kwenye indawo kuthiwa kusedayisi ndawucela abafethu bobahambe indawo yolala buyela endlini fike endlini ndanqonqoza ndavulelwa hayi bo usaphila ntontoni ndalala swapha kweli cala likastepfather ndibani nomama ndalala phaa ekuba ebhedini ngqondo azikho
So why I asked, but now we're like, because was are like, Sasa, Kenji took good about figure banking, but figure and the corn. La magic, I 2 A's on that. Or Azuli said, Mrs. Ogjong, the Bowley Melang, Mabo, or Kabamba. La magic, no more club, and Pina, the future guy was sent Buell's moon. Well, Fernanda was with Tetra cleanly. And important than Charlotte Gushat. So zizinto ezalimaza umzali wami. Umzali wami ndambulala ngokwami. Umzali wami wabhaca. Wasishiya uqabela kwindawo yasecuwa. Umzali wami ndimthanda mlandela. Nalapho kwelocuwa kalo ndimtsutsi. Leqwe ngamabhoso because ndimkele ubutsutsi. Ndimi ndalamo ndilandela undilandelela
ezizinto.
Mga, never more go to go. Oh, shall let's home. Babo, a man's by its own mind. Now, was he lags of Quebec? Holland Sazilan, Babo, Banjo, and his mamma Kula offer. Babo. Then, after swelling, mamma, come here, I think. A Kai family, Uman Figile. Tin the sugar locks in Ballet Coast down goops and funuchin, and wasn't right. Seven are good to it. Siyaphangela ke ngoku sicela uphume endlini kutshixe indoda eseyinezilimela tshixe uthiwe awuzutya uzawutya xa sibuya kona
sizuthemba
yebo iiline zabantu ebeline behlamba impahla xa ndikhona abantu bahlala olhlobo phandle balinde
bagadi
impahla izoba buhlungu kakhulu ngonditshintshayo la
lengqondo ifikayo ithi ndiyatshintsha ngoku ndiyayiyeka le nto ndiyenzayo. I want to be a different person. Iqale nini, iqale njani yonke laa nto?
After umama.
After umama
shomam yabo qumbe mandim nobulaleka lo mzali beqo. So yintoni mani zandirayithi mani ndizixelela zandirayithi
mani
kutheni undizawuba yile nto mani. He rabbed in a peel. Friday, go pay a bantu. They have a pay room, Nendo Tutimalabandu. Saturday, Nendo Tutimalabandu. The Pumla Sunday. They go. But, Kokuki came with Banjo the matter. Yeah, you don't do you way, oh, in Espaza, to you as Yinduan, we're gone. Decon, Erin. That was Yinduan and Clenas, but ever cheater. Like ghosts, our fellow, Nalea. Mandiya abahlali banibona mandilapha khandiyolantuka ndaye la mfana ndafika latala ndimjongi mos umntu ofileyo wesingela xesha ndiyamjonga ondikhonzayo yebo afika ngokugcwela abahlali ndaya ndafika ndayobona ndifuna bandibona bandikhona kodwa ngengomso abahlali bayovala mna kwatsho ndim ndudubule laa mntu ela ntwana zamdubule emini laa mntu zabaleka zenyuka zokuqabela wathu emntanzana ngokofotwana but the case yajikela mna ndabanjwa yebo ekubendibanjiwe esantwana kanti zihabanjwa nazo zibanjwe lenye icase ezantwana zayincokola epepoli station hayi eyi siyidubule laa nto bantu banazentontonini enqondoo ndaphambana ndaphamba ndandincekenceke qha ndandizincam ndandibhityile izincame ngobhitya kwam idibanisa namathambo intwana kwaza kwamapolisa anondivulela nasendwana zibulele lo mntu yebo ndaphumela hlobo amapolisa athi kum ndiyikhumbula uba yifowuni nina awufuna ngabahlala uzawuyaphi yho hayi 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 yabona into endandingene kuyo yokusela yho ndiyonyanya nyhani endiyonyanya khona ndinyanya yabona kweli cala lokuba ndifuna utshintsha kungabikho mntu nomnye okholelwa kum yho ayebuhlungu kwathiwa uzawuyapha atsho amapolisa wakwa-one uzawuyapha ufunwa ngabahlali eyi ndale braza ndiyazi kwabuzwa sukothulephi because amapolisa andikhwelisa
ifenisukothulephi
ndathi hayi ndothule nothule ndawo ndiba ndizawubona kwenzeni ndihambe phantsi ndowuhlala komnye umfana kwa-5 emdantsane olisela yho ndifuna uyeka ubusela
na ufike
yo it is nayijita ikuvusa Yo, lam chita. Avuse pango one ka utong bunan, one, two, what is naichi. Twa imafi el 22 yen. Is naichi ta. Angla long no kokwan.
Yo,
ye kwanja ya bago biwa. Enter the lanza matambo. Yo, ibi petros a mot. I deal in July petros a mot. Figure karatia, nintel layap. Tau sindwa zesa petros a mot.
Nyatut.
And this will catch a lot of my.
Two.
Well, tell him good, he turned in the handy pillies. Dim to me, let you all in a man. Fun nurses your beast. One child creator was on and fun wise is your beast. Once I had him team, I stay with you all. See, tell me you are the cabal and so I mean, what's the level? Kalemar and Nuko one and his often police in
more.
One sentence the same. Ah, Nuko can also change a local. Guam. He has a leg of any pin and wheel a tie. Kulaba nina ikona kwa maangu wano ndo shala kwa pae. Pozi, ifu ndifunu shara na uba, ndifunu ya kwa mtoti, ndifunu rehebu, pozi, vizendi ngeme kwa ziyobi, ndi achaye, ndifunu rehebu, valitama kwa we.
Kwa mkolele.
Valitama kwa mkolele. Etrongweni, ama polisa, ama prison water, ebeka nbamba, anamoshwa uwe mabana, gabam. Ama prison water, ebe nbomba. He corn into a writing room fan. Car, I want to most of you because our cow servants are about most of you have a food.
Never found about
it. Ebo, to the point of a police, ever was on tat at Stellus or quasi visit in the Fundalama Payment Quas. Boy, I want one together as a drunk. Ebo, once I walk in a clinic, in that clinic, it. And the old Madopo Quaza, Abandabacula. Smart man, because by hand ball,
there's potential.
That the upper man, the queen,
calling to
a right, car upas and usual and impassable. As selling a petroleum, then the silo acacuna mabanjo, la la mania mabanjo. He abona let corn abandonaman, mother by a peck, the car, la satongo nilia. Debo, the dad silo and abandabala and because Jebase lapha nje Trongweni sizele I cases zethu ngoku kusa mina sethu sukwe I case kufanele siphinde silalwe uyeqo and obvious ndiyabona Jehova sisikhokland up ama 28 ayanibukela because that li 28 yabo Jehova
ngiyabona
yonke indawo ndigcwele ububu bhanqa yonke indawo yabo ngicwele ububu bhanqa yonke indawo lo 28 yabo so ndandisilwa ke wa my daughter, as you would see a case as in Gaga. See, the same man to a bill in no more of them than died, that is Mogundi, Kalawayo. Let me tell twenty the Chongapa, why you? Ebo, the Chonga Calaba, Loala, Loala, Lerandun, Walla, Lakuba, Gutin, Babu Kondun, Wailala. Then Kafun Lala, as I said, because he number was not getting up, we always said the
question.
Say, what you told?
So, boom, long than smart, smart to smart.
Yeah, you can ever let me tell Tayo, Isuka, Babutin, go once again, Jan. Why is a Babum do Lalwayo in 28? Babo, Babukon don't flag with clouds and Lala, because as it does as corner, get at last. Webo,
Mummy,
yes, Mummy, yeah. Baba kukho inga mebele zanenga la repairs kwenga yebo because kuneniqaphelayo ngoxolweni ma 28 ngotsho kwendiqaphelayo ngoba unongoloza lo endikwenye umuntu unongoloza lo ayilidwe igay xa ndiqaphele hayi khona into etsho
okay
and then wakhumkhosi wakhe wamagays because ifu uhalelenye indoda ukhona ubugeyo obuthile because serious ikhona la nto 28 yokulalwa kwabantu and then bayayinombolizer yebo inombolwa unongoloza wayo yafuna untontontontolo yebo so ndandisilwa nezazinto then xa ungafuna ulalwa as and ayaz ukhona umnye umfo oli 27 bendike ndamva ethetha kweziway esithi wonke umuntu oli 28 walalwa hayi mfowethu uyaxoka akulalwa wonke umuntu oli 28
okay
uyayibo uxhomekeka into ba le nombolo uyifumana yase 28 uyifumana ungubani ngaphandle Yabo if ngaphandle waziwa ngodubula waziwa ngoba awukhathari bani ozakulala nje bo bayakwazi uphuma siyaphuma apha siyangohlala bazawudibana nawe phaa ngaphandle and ndiwa wanilala andinakuyeka undilale nje bendingenakwazi tsoze ozwa undilele ukulalwa eyonto irayithi ne and aba balala abantu ngabantu abalalwayo bayaphindisa so baphindisa kwabaye noba umntu akayena umoya wobugay sephindisa sepusha le nomboro yabalala abantu webo so kuxhomekeke intoyoba waziwa kangakanani ngaphandle and if ke ngowaziwa ubustothi bakho ngaphandle xa bekulala ube ungafuni funeka ube nesizathu esibambekayo kuthiwe ke ngoku ufuneke uhlabe ipolisa
yho
unikwe imela tonale prison wathi malibe negasi then ke uzofumana emagunya nentontoni nezo uzokunyuswa baqonda uqonde nayo uwanakwazi uhlale ipolisa uyabethwa ke bethwe erhati uvala umthethi ntozwe because of kaloku awufuni ngakho okanye umntu ehlabe inathi impathi sifuna igazi okanye uhlabe kumntu omehlabe ngaphaya sifuna ibone igazi siba kunika itask ongazukwazi uyenza then uphele maninzi ama-28 angalalwanga yebo maninzi but so mna ndandikwazi ukuthi esele ndithi jongani majita i-28 elifune ukulala iyaphaa kula mdiyadila wa ulibethe ngamanqindi azinqanda sazozelisa ulibethe zavuka ixesheni thina sithi nenzani yebo or else ndimpimbe uyakwazi ukuthunyelwa igunya lenye isele bamalizohlala apha kuthi mnanzebe ligqiline nombolo engaphezulu kweyami then xa fika obvious uzafika ndilawule because unenombolo enkulu yebo ndiyayixa kuyo kitchen bambe police eyikusitsotsi bawuziswe phaa ungalala zantwana uziswe phaa ngwasisele ntonto nayingwalapho yebo then late xa kuzobalwa amapolisa asendiwaxelela fika axebala balenijonge kakuhlathi yeyi uzofunana wena ungwala kanti iimpahla zakuhambe so bendakhelwa ngondibuya ekitchin uze ndibe neliduma bethwa ndanyathelwa ndovuka ndisesibhedlele ko ndahlekwa pha ngonezintoni ofuna ulalwa wena ejeni
ufuna undoza
nje ulapha nje bozobeyile ndaba yomntoza inzima yeyibona into ebethayo pha ama-28 azolile that's why uvele uyithathe inombolo yawo yabo ama-28 azo awana noise athule yonke into yawo ayenza ngocwangco kuclean kusmart akho mntu ungxolayo phaa ma-20 sithi oshqhwatywa umntu ngempama ngokugokugoku kuyaliwa so xa ufika wena phaa velqonga yeha unabale-26 mani ngcono ube li-20 heyi kanti kwezaa nto kuthulwe kuzo yoyoyo ngena wena uzawubona izimanga
Dani, this is quite interesting. Indlela ushare ngayo ibali lakho.
Yes.
It's quite interesting and ndiyathemba liyafundisa. Le platform yethu Kunjani Podcast ijonga abantu ngokwemisebenzi emihle abayenzayo ekuhlaleni.
Yes.
Nesibona into yoba imisebenzi yabo ingangumtsalane kwabanye abajonge kubo. So that's why you laugh. Andifuna uxoka asokubizanga ava ngenxa yoba sitsalwe like what you've shared to us sitsalwe ngumsebenzi wakho mhle Dani the comedian. Now njengomncokola nam undiqaluqale nam from ebuncinenini bakho andiboni ndihlekisayo qha ndibona umntu uphethe abantu kabuhlungu kodwa namhlanje izusu zibuhlungu kukuhlekiswa nguwe iqale njani yona leyo ibeba ngoku kuthiwa i-comedy. Ndifuna uqala undivalele mhlawumbi ejeni yasentlongweni yokuphuma kwakho uzowutshintsha ke ngoku ushisherele uba ufikelele njani into yoba wabe yi-comedy.
Yes, kulena yetrongo leyo kunyaka ondandibanjelwe umpu lo mpu yendwa kudala ke 2010 kwazi mna ukutshintsha yes ukutshintsha yinto yangoku uba ngumntu ndine-10 years ndingathi ne-10 years ndiphile ibomi bomntu
unormal
ngoba bendiphile uleqo ixesha elininzi. Ku-2010 besendibuyeka qha ndingakholelwa kakuhle ngabantu. Lo mpu uxuthwe yinyintwana ngokomnye umntu. So mna ndixuthe lo mpu kule ntwana. Indilandele nalo mpu le nto kanti le ntwana ifunwa ngamapolisa nalo mpu. Ngoku umpu xa kufika ufika ukum. Yebo, banjwa. So sahlala phasi si akumona ba sasingena bail ya singena bail. Ndiya court ndathi ndageza umka kwa metrongu yo ndageza ndisatrayela e West Bank ageza namabanzi ukukho ixesha lo lobuphume uhambe apha kwe Erhangeni ndahamba kula Erhangeni ndiya court ndarhobe ezifestileni zamabanzi ubicima kuwamakwena phatha kakuba abantu ube ndibahlukumeza nondabanqunu ndabatyu abathuka nabathuka ndingaba kwathiwa uzawubuya. Hana soko zanibuye obupanga na bailing no bail. Kunyanzelekile xa ithe court man phine nibuye zabuyela kubo. Bathuka bra. Nam kwa ndathi ndiyaqhebelisa ubanjwa. Soko zibenipile ninibona.
Ho.
Haye. Daphumla daye court yamuki hof. Zabuya ingqondo ehof. Hey, zabuya ndigezeka ngaka. Haye bonza zabulawa kuleke. Lofike was bank. Kwazwa abantu akwazwa inyu anabail nyuka xa noba ndinganayo ibail andinawugutshwa mntu akho mntu ndivizithelayo etrongweni yabo akho akananawuthini ndandaphungena phaa inyuka pha istrong kwathiwa kum free bail ndibanjela umntu kuthiwa free bail ho yayingathi eli polisa liyacuthezisa le nto yokuyikhulula ndinesigqibo bhuti esithe ndiyagqibelisa ubanjwa nesigqibo ndakhululwa ndathiwa ndathi ugqitywa kwam ukwenziwa bonke ezo zinto ndabaleka ngeenyawo ugoduka ndandisuka West Bank two ndanoba ndandiphumele ipolice tape ndabaleka ngeenyawo uyofika endlini sankwele ndandihambe ndicunca ngengomsa ndakwazi uhamba yimikhinqa ndandingabhelieve ndandingakwazi uhamba yimikhinqa okambi abantu babesithi noba ndidozwe kakhulu etrongweni kanti ndibaleke kungathebhelieve ndathi ndiphumile jele andakwazi nyhani uhamba ngengomsa
ndithabaza.
So andifunwa ngabahlali ngcono ndiyohlala kophayiphu iyoqalapho ke into yam iyohlala kophayiphu. Ndikhumbula omnye umfana ndayofikela kuye eJoburg kuthiwa ngumntu wethu ethembisa lo mfana white xenxilile athi kuthe ndingaphekanga andibethe enze yonke inkosi ixesha sendizixelela uba nomuntuni nomonkunzi kwafika umamakhe wabuza umamakhe utheni uzesalo umntu apha nje sohlala nomntu ongaphangeliyo sele intontontontono wandigxotha umama phaa wandigxotha ebusuku wathi lala okokugqibela ndathi mama soyaphi soyaphi wathi andikwazi mntana nkonda ngomsuyahamba sasa ndandilala yabona amagali xa dibene ohlobo ndilala apha
kwipassage
ndithathe imat ezimat zilahlwa ngasetiphini ndizo kwakusebusika ngela xesha ndihlala kweza passage kwakusebusika ndilala phaa ndifaka iinyawo zam pha amagundu anahamba phaphum engandityi nonditya ingathi ayasazi simo sam namagundwana asejobek masa-black and white ndishere nawo istow bra leo ndithetha ndiyayazi uyayazi uthixo ndishere nawo la magundwana ngobe because if ningandiva le nto ndibale ngozicisha ndibale ngozibula ndandibala ngozibulala eqo ndandibalwa yehayi man nalife andinabomi le nto ndihlala akho mntu ndicingelayo noba andithathi apha ndilala engqileni thixo eyibambi ingqele ukuyohlala kwam kophayiphu ndahlala kuba ndandingekho mntu owayeivela kum and abantu basemaqwayipilo maqwayipilo bebede bathi awubhilongi apha ubengamelanga uhlalapha kodwa kunomama owashumayelayo ethetha nguyesu otherwise ukuya kwam ecaweni bhuti ndandingayanga ecaweni kuba ndiyokhonza because in life yami say kufa ndandi bitye ndingandi inkontololo yento engelo themba ndandi ba understand abantwana bangamantombazana xa bethi ha ndinganawe xa unje ndandizi-understand uba nyhandi kwesi simo sikarha uyayibo washumayela la mama wathetha ngoyesu nkqomo thixo uba ndikhe ndilandele le nto idibene necawa ndifunxa ndifayo ndifele ecaweni aba bantu basecaweni bazawundingcwaba bra andizutshiswa into enandiyoyika kutshiswa ngoba ingase ndingatshiswa kandifile ingase ndingcwatywe so mandiye ecaweni mandilandele lo mama wathetha ngoyesu la mama ndaxhoma izandla ngoba noba ndingafa ngengomso ke ngoku if lo mama uzandithatha ndisecaweni nyhani riye la mama wabona uba ndiserious ngale nto wandithatha ndisecaweni kandiyicawe ekuthiwa yi-assemblies of God then la mama wandiyaleze bafundisini neyi uhoyo abandinika kanti kulapho kuqala impilo yam khona ndafumana indawo ndarendiyasenza ndiyasikhatha ngestori ndiyakunqontsonqo then ndafumana indawo ndarenta ndarentelwa ndingacawe thengelwa impahla yicawe yandithini impahla yilaa nto kwavuka igift apha enkonzweni phakathi nendawo vuka igift yothetha ngothixo because kaloku ndisuka from mane ndichaza uba uthixo yes kwavuka igift xa ivuka laa gift abayiunderstand abantu becawa because bayayazi uba lo mntu usuka kophayi akanawukwazi uthetha izinto ezinjena then ndiphume ndiye ema-training ndiye kwezinye eziteksini emarenkini ndiyobasherela because ayiunderstand wayicaweni uba ungathetha iinto ezinjeni uzithatha pho ukuhlala kophayipe then yakhula into yam yakhula ekukhuleni kwayo yandenza ndangumntu igift then abanye bayibona befundisa bandithathe bayondishumayeza kwabo amabandla bandishumayeza until yabonakala igift yabonwa nayi-assemblies of God yandisebenzisa phana phaa uyayibo then ke after ifikile ngole nto yobufundisi yavela ikomedi vela ndisepulpiti ndishumayela yeyibo ikomedi vela ndishumayela ke yona xa kuphele ivesi ndingene kwikomedi ndingazazi uba ndingene kuhlekwe nje apho ecaweni ide yophuma ndithi amen ndivala ibhayibhile kugoduka ebekumnandi today lilizwe lingena bathi bandihlekise ngeento zilapha ebhayibhileni qhandile hey abantu bathi why ungayithatha le nto uyifake efowunini why ungathintini uyabona heyi ndayithatha le nto ndayifake efowunini ndayithintini iividiyo zam zokuqala zeziya ndandiyikrobe efestileni ndithi ithinavidiyo ithi uthena uphakela kuwenyama
ndiyikhumbulandifakele
emlonyenyama nenye umntanam ndilahlisa idi athi tathi uyilahla la ntona esithi ndithi uyayibona masithi ndiyayisebenzi athi ulahlwa ngubani nje bungasebenzi nawe so zaqala phaa iividiyo zam nenye le ntwana yam le incinci ngoku ina-4 years ngoku ndandithathe ndamthatha ndambeka kula nto yabo yohlala ndathi ulala phakathi wena ngoba njengoba ukhona nje umfazi wam akasandiphuza esidleleni akutyisa wena emlonyeni akaza kuphuzwa wena
yonke
uzimoshile apha endlini then ya izaqala phaa yakhulela phaa so ikomedi ke ndabe kanti ndiyangena kuyo yes so ndangena ekube ndingenele kwikomedi ndabava abantu becawa banako ukukhala because ikomedi iyayibalekisa ngoku
imeseji
banexhala loba ingathi ndizawufocusa kule nto kwikomedi eli cala lecawe the problem is ke soze ndiye kuthixo soze ndiye kushumayela yebo ndisuka kude nothixo qha ingxoko ndisaziposti izinto zecawe yiyo ke le ndingathi xa ukude kuma ndisashumayeli if ungandilandelela even kule Saturday apha ebhayi ndizobe ndine-open air ngabe ndishumayela apha ndiyazi ke ndawo kephi
ekamvelihle
ndizawube ndishumayela ekamvelihle kunge after June 16 apha ebhayi ndizawubeka intente kazenkulu emhlophe andisaziposti iingxaki zecawa yeyibo ndipostia for
ii-bookings
poster as a comedy ukuze xa ushumayela ungashumayela ulambile because xa uzoshumayela ulambile uzothuka abantu imeseji kathixo awuzuyithetha kakuhle xa uyishumayela ulambile. Uzawuthe into zinganikeliyo, nikelani nge-R1,000 ukuze uxoke umnikelo, yabo. Kanti xa uyazi uba unebooking ethile ezawuzisa imali, xa uyishumayela isipaji sifumile, xa uthetha ngomnikelo nawe uyakhupha apha kuwe, ulida as umzekelo, uyabeka nabo, uyabo, yes, injalo. Okunye futhi okungamandla, yona nje ikhamera. Yabona camera ngixela into uyazi from now ke phambili
sho
ndikhule ndilamba ndikhulele endlaleni nangondetha nje ikhaya lam libhodlokile kodwa indlala yona ayinilibali
amen
no more hunger
amen
hayi
no more hunger
benibalisela lo mjida ndisithi indlala ndithi mayinkencama manimandiyibona ithi ikhala sikwela Ola dikona. but yandikuchomo apho.
Yochomo yami.
Manimani nje. Ndibona bayi isandikhangela. Yebo inhlupheko endlule kuyo. And ndiyazixelela bhuti uba so zenda sokolo. Ndihlala nomntana sohlukana nonkosikazi. Yebo nda wanika umntana uboy. Ndathatha umnye ngoku umfazi yebo dala esahlisa mshiya lo mhlala lo boya ngekho musuna lo mama wabo omnye mhlala nondwana yami sibayithune ithala nondwana la ndwana yafuza mina makhasanda yakhasaya oh jesus la ndwana yazinceda yafuza la ndwana uba yafika yancunyelwa kulomzi kukho wayo ubaya nekuthando kukowa so iyayazi ndiyamozi ukutata uyazula uyogida yabona umzekelo nangondi shemzi yonwabile clan because kuye kwavezwa izinyo wathandwa umjito umjito othandekayo fika beflix utata am lo futhi wam lo mamam lo ngoba imfuzile intwana yami fika yamkele eso sibonalo yes so hlala nalantwana siphila la
Masike si ponche nje kancane. Kuzinhle kwaimani.
No.
Yintoni le nto ucaba overblown starch ngayo? Kwahlwakasa kuzinhle kwaimani. Xa ndibona le nto yakho nozinhle kwaimani, sike ndicinge laa nto kaayifani ozizophetha.
Oh,
you
know, Ewani phutsa la mntana uzinhle kwaimani ndabadize kanjalo. Kamba ekubeni niphuzile kanti uhlamba umlomo for inyanga yonke.
Diyafa ke unjani nje mncola nawe.
Ngoba you are now hlamba lo mlomo because mina ngihlale la ncindi kazinhle kwaimani am. Lulu, ah nomfunqu ngoba ingase ningamphunqu.
Haye.
Ngase ningamiye cup nika yo performer lo mntana ngibambile ngoba tito wami. Naku lo mntu ndifunayo.
So uzinhle kwaimani obviously I know ba yajoka content uyithatha njani le nto yakho
unwabele 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 kakhulu yho and I can't icing biza uyapha
ne so when we qala le nto without yena ba umazi cha okokuku reya ngayo
inxaki kokuthi manje siva zinhle kwaimani sitha kangu hey uzinhle kwaimani otino Makhedi msehe oh lo zinto ngiyamkumbula lo mtana engekadumi efethe insula pha kwenye ivideo yejini ngome mtana nensulana ngatindle ngoba ngiyamkumbula lo mtana man Makhedi yenza ivideo nje he kusendle kwaemani wapi lo ngoba ndiba ngathi zindle kwaemani ndiba ngabe yangapha zindle kuyabuzwe ekhaya ulambile ndithi zindle kwaemani so uthi zindle kwaemani othelo ndithi ulapha ndayiposta lanto wayibamba uzindle wayishera wathi ndimenzeni lo mntu
bethuba
yayistata phaa ke saqhubeka emane eshera into zam sabe kanti yes umzekelo nangoku xa ndenze ividiyo yayithumela phaa kuye ndayibona yes akwazi
bahla no that's nice it's nice xa abantu noba umhlala ngawo as long as elapha eSouth Africa but sidibana ku-social media sisupportana I like even isupport ugxarha simenele kulanto yakhe kabhehi ishow ukuthi South Africa iba sinoyenza la nto
singakhula
so kwi-comedy ngesibi stage esikhulu ke waphefoma kuse like kwenza i-stand up
Yo, sasinyesa umfana man o wasemthatha twa ngusihle.
Okay.
Kwakukho i-comedian ezinkulu. Siso. Eqonda isiso sasike sabasikhulu. Ibe ke uzele imibutho ye-ANC.
Sure.
Yebo, ngikuba but ke kule mibutho ye-ANC akho awuna pressure because akho comedian emva kwakho. Wedwa
yebo. Ubetha nje upholile.
Uyaphola. Yebo, and xa ufikwenza kwezi zinto zemibutho uvele wenza ijoke eyaziwa ngumntu ophume phaa uphinde laa nto bayaziwa ahleke laa nto ephume sthi ukwenza kwezi zamadoda amakhulu eyi taski leya
ne
akunzima i-stand up comedy ayonto dlala I think ndikhe ndathi kwesinye naso sibig nanoba wayekhona na ungaphephe napho kodwa khona ndakhe andahlekwa kuyo.
It's
big.
It's always the case, kaloku.
And unobangela ndingahlekwa pha. Ndandiqala ba ku stage sabantu ababhig, yebo. And ke ngoku ndandifuna ukubhukwa, ndandilambela ukubhukwa ngabo, yebo. So nje bandihlekisa nje ingqondo yami isekutheni mabave kamnandi bona kanti ndiluza abantu ebizohlekisa bona kanti bekumele ifocus yam ayikho kwaba bantu bangemva ilab so ndaluza phaa ndathetha udamtelo ndabona omnye ngapha yamntu esithi heyi yabo ndiyanqando eze ndaluza ndagezelwa after show kwabe mnandi azibona nama kho mnandi ineekomediyena zakukho nto ziyithethayo kumntayi kwahanjwa ndaphinda ndathi esidaleni afumane ithuba lo msendizixelele ngoba andinandawo nophinda ndiyobekwa kuyo kungahleki mntu tu ndazixelela uba yayikho loo nto phinda sekukho abanye ke ngoku kulapho ndaphinda ndawushayela hayi ndayivuthulula ndayivuthulula kwa ihoster yaphaya yathi kukho ividiyo yam elengalengayo kuthiwa uyibulele yebo ngabe bendizixelele ukuba soze bendiphinde ndingahlekwa then ke ngundathathwa ngoku ikhona istage esikhulu esisemonti yokuphefoma abantu abakhulu eGuild Theatre iqhutywa loo nto ngutashuze sigobelwano khona umnye umfana ongumsasazi kwi-trade 2000 uba kuthiwa
ngubakaneisaac gambyes
oisaac gambo no
yo
usile yosile yi-big stage liyaperfoma abantu abakhulu phaa and ndiyaqhubeka ndiyabizwa because bayakubona nje ngoku bendisandophefoma ngokungoku noma kwenyangeni noma kule nyanga noma kule nyanga upheleyo na ndive ndifowunele kuthiwa yewuhlile ngoku ekwakuhlekiseni kwakho utheni wehla ngokwi-level uyayibo so bayayazi uba ndiyagadlela uyabo so yitheni inoba irelaxile kuba izazi uyabo because la okwakuzazi kuyamosha uyabo so is
no siyabulela mani kakhulu ukuncokola nawe nizinto esiyixholeyo bomi bakho buyinkuthazo linene elokuba uThixo ebene plans ngawo
ngam
bekusuppose uba awukho kokolu hlobo busibalisela ngayo kodwa uThixo kuba ebene plans ngawo kwaye waqonda uba uzakukhusela kuzo zonke izinto obungene kuzo. You could have given up, you could have taken your life, God to talk, kusela walapha. Siyabulela ke ngaloo nto because namhlanje that's why sikubizile walapha. Usitsalwe ngumsebenzi wakho nendlela abantu abagresiva ngayo. Aphandle ke kwale nto umgqo wencoko le besingayazi. And ifumanise imfundiso enkulu kakhulu. Yeah, so ndikunqinela mani konke okuhle. Ukhule kule ndima yekomedi, ukhule. Akukho spreadela ilizwi lenkosi philisa abantu uyayazi uba ilizwi lenkosi liyaphilisa uyayazi uba ikomedi iyaphilisa so ungumphilisi nje ubhonte kukuphilisa because abanye abantu bayagowa kodwa bathi xa besiye kuni perform afika umlali libale yonke ingxaki benayo ahleke you know ahleke azive chini kuthi ahave so sikubonela mani ngokuhle and singathembi nokuba abantu abazobukela le episode nabo bazokhula abantu bazokhuthazeka mean to say bazokhuthazeka abanye babe nomdla wokulandela bakukhangela umsebenzi wakho babhukhe most important babhukhe I know ba nge 27 okay. If mhlawumbe ungashare uba kwenzeka nge 27 nabantu pha mhlawumbe into zamatikiti and all that
27 ka July sizaba ne comedy show wapha eBhayi kusekuthiwa kusentoni kane napho kule ndawo
kusemandlawelyes
kwendawo kuthiwa kuse 469
ebona 469
oh yintlela ndawo beautiful place amatikiti 100 rand ke siyawa deliverish amatikiti thina kwethu umuntu walapha othi ufuna itikiti uyasifowunela then siwase
sure
uyayibo okanye aye pha 469 noba akakafiki show ayazithengela alanduke azigcine because imali iyasebenziseka eyibo yes sinalo show ke isinofez abantwana babe comedy babini sisi stars bangamampondo
bane you hesitate back
yes
okay offense
yes, yeah offense ngabo abamampondo sibe nongcaphephe sibe no sibe nalo mfo kuthiwa ngudabane
okay
dawane lo uthanda uvimba kakhulu
tambona dabane
yes sibe nabana baninzi nenzi nabanye abakhula yes yeah
we can't wait
man
we can't wait
kuyohlekwa and ke ngoku ebalandeleni ndiyaxolisa ngongahlekisi enye into siqale ngento edeep
oh yeah
so hayi ukuhleka baba
you know I know what the platform that platform it's about knowing umuntu ngapha kwalento ayenza
yes
ngoba manje abantu ngokubaza uba attached kuwe njengoba sazi story sa I don't want to lie now xa bendikujonga pha kwaze le phone ini ujonga kamdala
before ngani mdala batsho bonga baba
uxa ndikubona hayi manje ngumjita nje
litshenja
na phone izobusa lizoya ne phone yenu
zilawamba Lela ujebelele. Yenzama rich. And uba rich kwambonga baba hamba nami bantu babakotshomi bami. Ndizaba gabha bonke. Bafanele bandilandele bahamba bahamba ngamabambela wabantu. Even nawe lo nobuhleka nje ulibambela. Yabakanda ndikwanza ndishimba ngamoto. Shule idlule ndi. Hey ndidame
ndibona.
Uthu sathu uthi hayi kuFacebook WhatsApp ndikubhlutike into zasenziwa kumbetha ubhlutike yokuphendula after 2 years ubuthini yohandizumphakama yohayihayihayi
so right wena
ya
ufumane nje imali uba usurvive
ingabeingabeuzabarongo hayi berongo kuba sazangena hayi ndingumngana kuthi ifowuni nezitekisi zam zimdaka kakhulu ngakuthi rhebezitekisi ifuna malini
uthixo uyayaza
kureka inemali ayizubamela yho
hayi uthixo makakusikelele
ndisuke ndibe ndiye ndinqaqo eziyazisarha phaa etaveni ndizinqaqo zonke ndiziselwandle ndikandiquphe i-5 litre empalapala ndi xolo thixo ndifuna nje bonwabe 10-5 ndiquphe zo ndina wonke ezisarha abantu ndizikhuphe utshaye ufikile
umatanatafikile
indoda enkulu andibojele inyama
no, this is great ezi ndawo zam zithanda uba buhlungu ngoko kufuneka ndingahleki kakhulu ngoba eyi ukuhleka ngenye ixesha kunako
kuyamosha
so Dani abantu phaa abakubukeleyo abafuna ukulandela ufumane kaphi kwi-social media
hayi ndingudani the comedian yonke indawo
oh yonke indawo
udani ngulo wesixhosa uDA
and nango besifuni
yes yeah lo Dani usuka kulafani ndiyazi ndilahla kuyo badaniswa So the Yamazer in Besos too, and you was a banana babble to Fabani, who knows his mind, and the little
Thank you so much, man, for accepting the invitation. Thank you so much for sharing your story. So, As much as the story is so to sort and just seeing good has got what you found in jungle and neck. Say some to a nigger's Amazon good has before she varies show yet.
Okay.
What would you say to Umdomamelepa? I know already story is seeing good has, but just a few words of encouragement. John said by camera.
Yes. Before dear Park, we own good has on the Funuka and the Eguputi be too silly.
Okay.
Inga. Sibulele umama owazala lamfana akamkhomfa wamgcina ubhuti bethusela uyigate yethu ayindindedwa onqondo ntoba ubhuti bethusile uyakubona noba ahlamba kanazo ezinye izinto angakunceda ngazo but yigate yethu if uthethe ngaye uyakwazi uhlamba wenza ivideo umnike uyakwazi uyithatha ifoste
kwi-page
yakhe then i-page yakhe i-big bese ubonwa le nto yakho yebo so inguthixo angasigcinela ubhuti bethu sile yes ndiye ke ngoku ekukhuthazeni umntu omtsha noba kakho mtsha kodwa noba anganga kweyiphi age if usenephupha lingafezeka iphupha lingafezeka noba after minyaka emingakanani as long usaphila xa siya kwilutsha sizawuya kule nto ithi kubazali xa umntana ethanda ubethi gitara mthengeleni igitara xa umntana wakho ethanda ukwenza igambuts dance mthengele igambuts xa ethanda imic ethanda ukucula mthengele isound system or loo nto athanda uyenza xa ngumfundi ncwadi mthengele ezaa nto azifunayo uyayibo ungamphuphisa iphupha lakho because uzamluza umntanakho uba ke wafuna umenza le nto wena ucinga uba ufuna be yiyo akaze ube yiyo wena mzali uyile nto uyiyo kuba uthixo wayekudalela ube yile nto uyiyo so izinto zakho suzisemntaneni wakho yeke umntanakho phi ebe wesi le yabazali abanebhizinesi abazali abanebhizinesi abantwana xa bebuya esikolweni babafake eshop babaneshop ngawuthengisele abantwana xa bebuya esikolweni mabayodlala nabanye abantwana babayadlala ingqondo yabo ifumanise ukuphumla subafuni atho mnye hayi kurayithi intoyoba umntana xa unebhizinesi umfundisi no umntana nakho mhlawumbi akafuni uba yibhizinesi ntontoni ufuna uba yi-arten kwathiwa ufuna uba yiloo
ntosupote
kule nto afuna ube yiyo so amaphupha wabanye abantwana avalwe ngabazali eqonda if ufuna uthanda lo TikTok ehleli nje ukuye mthengele ifowuni enaisa abe phaa because mhlawumbi ngomso angatyanga la TikTok akho ikhaya yebo so kukhuthaza abazali ukuthi yeke umntana nesiphiwo sakhe yes
once again man siyabulela kakhulu ekuhle mhlakazi thank you so much hayi ke baphulaphula bekunjani podcast andiyathemba ukuba khona noko into endinoyichola kule episode namhlanje ininzi kakhulu into isherwe apha Good Dani the comedian kuzo zonke social platforms nimkhangela ku Facebook, TikTok zonke nje nibone umsebenzi wakhe. Ni 27469 ningalibula ukuxhasa iticket 100 rand uthi ke naphakathi evekini ngekafika 27th ka July ninako kuya nofumana ama tickets nge 100 rand kuphela. Bekuhle kakhulu ukuncokola naye, siyacela ke namnjalo kwani qhubeke kusixhasa nathi as Unjani Podcast. Saziwa ngokunjani podcast kuzo zonke i-social platforms. Xa nifika ku-YouTube Plus ningalibali ukusubscriba, sikhona ke naku-TikTok, sikhona naku-Spotify. Niqhubeke ke njalo mani ukusisupport. Siyabulela bekuhle kakhulu naku-Iza nam osincibisayo naye container yakhe se-NU9 opposite uSpa naye. Siyacela ukuba sixhasane njengabantu abamnyama. Bucket hats, sweaters, caps, ndibalandona ziyafumaneka ngamaxabiso aphantsi nequality top notch. Bekuhle kakhulu mani, masibabhabhayise ke Dani.
Oh, baba, yo, bakunjani.